Mulibwanji kwanonse amene mukutionera pano pa Malawi page kuno ku Malawi ndi Duwase Moyo. Leo tafuna tigawane konkhani zomwe COVID yaononga ku Malawi kuno. COVID kambo ka chiwerengero chikuchuluka kuno ku Malawi cha anthu omwe ali ndi matenda a corona zinthu zambiri sizikuyenda. Ngati konkhani ya school ana anaima, it's almost a year now. Anasa kupita ku school aungukhala nde ana ambiri apeza kuti akusokonekera kumalowa mabadi kampani ena kumakwatira kumene ena kutenga zimimba zosakhala bwino nde a president athu ataona kuti zinthu zimene zizi zikuchulukira ende zikupitirira iwo apanga chiganizo chakuti school zitsegulidwe koma pa school iliyonse pazipezeka zipangizo ngati madzi osamba manja sopo wa hand sanitizer ndi aliyese mwana aliyese azivala mask kuti ana azipitira be ku school azikakumbukira zomwe amaphuzira kuti school isakhale ngati kuti yatha iya chifukwa ana ina lumenatero mwakuona ngati kuti school yatha and school kulibe iwo basa azikhala pa khomo kusewera kupanga zithu zosakhala bwino komano boma lano latikondera kuti ana awandithu abwere ku school azikaphunzira ndithu asayiwalire riyayi. Ero ndimene zikukhalira kumbali ya school kuno ku Malawi moti ana atsegulira pa mwezi wa mawa kubwerawo mu September mayambiriro ana ayambiranso kupita ku school komano boma lanena kuti school iliyonse pakufunika pakhale zida zimene zizogwiritsa ntchito kuti anawo pasakhale muliri wakukula kwa nambala kuti ana akupatsiranso akupatsirana corona ndimene zikukhalira komano kumbali ya school yomweyo papezeka zakuti anthu ena ama private akunena zakuti atsitse ndithu atsitse ma fees ya ana kuti ali mwana aliyense akhaende kuthekera kophunzira komanso ngakhale m'maboma ma sekondari atsitse ma fees ya ana kuti ana ena chifukwa anasiya school kampaka kusowa fees pakusowa zinthu zambiri mbiri nde atsitse zinthuzi kuti ana ena amene kwawo kuli kovutika makolo awo amapeza ndalama mosiyanasiyana akatheso kukwanitsa kupereka ndalama imeneyi ya school fees ndimene ziliri kuno ku Malawi pa nkhani ya school. Pa nkhani ya business ngati ma airport tudzo zoti ku Malawi kuno anthu amakhala ndithu kumakaoda zinthu mmaiko ena osiyanasiyana mchina tanzania mozambiki zambia amakaoda ndithu katundu osiyanasiyana kupanga business ku Malawi kuno kuti azipeza kandalama kapa mwamba kolowa kuti ana ajese ana ajese mabanja ajese achibale ma business ndithu oti tikuleso dziko lathu lino ngati kuti ngati boma business ya boma ndikuti osa zinaima chifukwa ma airport ma borders osanatani osanatseka komano pachifukwa ichichi anenazo kuti ma airport ma borders akhakutseguridwa nthawi ina iliyonse miyezi ikubwerayi kuti zinthu ziyambireso ngati mwakale iyayi kuti ziyambireso ngati mwakale chiyese chiziyenda bwino chifukwa chakuti boma tikangolisiya choncho ndikuti sizikhala bwino zinthu zambiri zipeze tikutsalira ndi anzi athu ena amayiko ena osiyanasiyana inde corona inda alipo komano anthu tangoyenera kupewa tayenera kuti tiziteteze tizisamba m'manja kusamba m'manja pafupifupi kuvala maski kumakhalaso motalikirana osayandikirana iyayi ndimene ziliritu nkhani ya business kuno ku Malawi. Pa nkhani ya anthu akundende nkhani imene iso ili mkamwa kwambiri chifukwa choti kundende kuli azibale athu ambiri amene anadzadzana kumeneko ndi ndende zathu za ku Malawi kunadzadzana anthu ambiri ochuluka ndiye anthu akupempha mabungwe owona zachiteteza kupempha kuti apungulekonso anthu amene anaachotsa inde a president anapereka mwayi anachotsako anthu okwana 499 anachotsa kundende chifukwa chakupewa kufala kwa matenda amenewo chifukwa pakati pa inde muliri ukungopitirizikabe kufala kundende ukuchulukirana ende anthu ambiri popatsikwa kumapezekapo ambiri ndithu opezeka ndi matenda amenewa ndiye pachifukwa ichi anena zakuti a president athu ayesetse ndithu akhulukire anthu amene ali ndi mlandu ng'ono-ng'ono kundende kuja atulutse kuti kupewa mliri wa COVID-19 malo athu ndiochepa ndende zathu ndizochepa ndizezing'ono kwa basi nde anthu achuluka kwambiri ku Malawi kuno kundende ena atuluke kuti akalenga kuti apewako tenda kuti isafare kwambiri komanso kudedza komwe mabungu anapita kukathandiza azimayi wokuti ali ndi ana ang'ono-ang'ono akukhala kumene kujaku anapita kukaona kukayendera ana aja kuti awathandize kuwapatsako mablangete masopo awa zomwe zikufunika nde apempha kuti iwowa akambira nawo azimayiwa amene ali ndi ana ang'ono-ang'ono kudedza kuti anawo awatenga akasiye malo abwino osiyana-siyana kuti anawo akathe kulandira chithandizo kuti anawo akule bwino ndinso azipitanso ku sukulu azikaphunzira ndithu adziwe bwino wa sukulu kusiyana kuti azikhala kundende kuja ndi mayi awo komano poti azimayi amakhala kuganizabe mosiyane amati a mwana wanga kuti ndimusiye akanderere munthu wina mwina zikampanga nkhaza koma iye ali ndithu koma kufuna kuthandizana avomere ndithu azimayi amenewa chomwe tikuyembekezera anthu fenicha kuti avomere akawathandiza anawo awalelere chiyonse chikathese kukhala bwino ndimene tu ziliri nkhani ya korona korona ndithu ikuononga ndithu Malawi koma iyayi tisayilekelere iyayi kumatenga ndithu ma hand sanitizer kusamba osayiwala kuvala maski kumaziteteza ndithu kumliri umenewu dzikomo munali ndi ine Duwase Moyo ndi mzanga King Kadesh
kwakomanonse zikomo kukhala na apeka programu imeneyi ndine Duwase Moyo osayiwala kupanga subscribe like and comment.